Ngiyabingelela sanibonani. Ukhuluma ko umthandazi Dlamini, P30 eMpumalanga. Ngiyamthanda uNkulunkulu futhi namadlozi nawo ngiyawathanda kakhulu. uNkulunkulu sipha amandla angafani. Nginethemba ukuthi ezintweni ezikhona emhlabeni zonke zidalwe uNkulunkulu. Nendishana ukuthi lezi zinto ezisebenzisayo sisebenzisa endaweni e-right now. So uNkulunkulu ungumfanekiso womuntu mbukule khona khona, even iBhayibheli isho kanjalo. So the time wenza izinto ezimbi akusho ukuthi uNkulunkulu sewangekho kwena, just ukuthi kuwe okwenzakala kulo mzuzu loyo kusuke kuthi usuke ubhizi ngempilo kaSathane, noma into ezenzeka kuwe lekhe ngibekise umuntu othuke ugwaza umuntu. Hayi ukuthi uNkulunkulu akakuthandi noma uNkulunkulu akusebenzele, uyasebenzela mara bese kungena ini ubuSathane kuphi empilweni yakho. Uma umuntu ezoba umfundisi noma ezoba into ethile enhle, uNkulunkulu akadali abantu abasha ukuthi bazalwa kabusha, like ubelekwe abanye bakhulise babe ngabafundisi. Kushintsha bona laba bebenza kabi babe ngabafundisi, because abanye benu bashumela nje, bashumela through experience, bashumela ngezinto abandlule kuzona, ngezinto abake bazenza. So kunzima ushumela into yakasibayenza, not nje yazi kunzima ukulamba, ungabi nehlobo, ungabi nakuhle, ungabi nalendlini, abikho umuntu othandako, impilo yakho ibe nzima, okwazi ukuqhuma ngento owake ndlule kuyombukelo khona ekhaya. So kunebasho enginazo enzaziko kahle esiningi. Nginolokusmith, Lokusmith lo kwehlandla lakhaya uyathengiswa uyi-200 rand, uyageza, uyafuthi, uyaphalaza. Ngizokugeza futhi phalaza, akusho ukuthi uNkulunkulu akukho angakuyenza ngaphandle lokufuthi kuzophalaza. Lokhu kwenza ukuthi igazi lakho libe lihle kubantu, ungabi nezinduli, ungabi nesichitho, ungabi namasho, abantu bakuthande ngalo Lokusmith. Iwasho zami ziyamsiza umuntu uma efuna umsebenzi, uma umuntu esenkingeni ezingaphezu kwamandla mbukelo khona ekhaya. Sibuye sibe nobani, sibe no-blue key. Even i-blue key naye uvule into zakho ezivalekile mbukelo khona ekhaya, uyageza ufuthi uphaze futhi even nangaye. So mbukelo khona ekhaya, into engizenzayo ngizenza ngoba ngikhonjisiwe, noma-ke amandla enginawo. UNkulunkulu akasuke emoyeni noma akasuke phezulu ekhona khona ezemhlabeni athi kuwe mi isiwasho. Ungena kumuntu othile, lowo muntu othile sewungene kuyuNkulunkulu, abese uNkulunkulu yamsebenzisa amandla akhe awakhombise kuleyo muntu mbukelo khona ekhaya. Kugcina izakho zihambela kahle ilapho ukhona khona mbukelo khona ekhaya. Bese kuba namanzi futhi, amanzi empophoma, nawo amanzi empophoma abusisiwe, nawo amanzi enhlanhla aphuzwa, ugeze ngawo, kuvuleke ini into zakho mbukelo khona ekhaya. Ezinye izinto zidinga ukuthi ukholelwe bese uyazenza, bese kulunga izinto. Ungakhali ukuthi neminyaka ngihlupheka, neminyaka kahambi kahle, hambe inyanga kuthandaza abafundisi bangikhohlisa. No, okunye usuke ngizitshele ukuthi bengiciniswa, kwenzela ukuthi ngenye lamalanga ngikwazi ukutshela iy'ngane zami ukuthi yeyi bantu bami, yibani kukhala ukuthi nenzamela nala kwangalungi lutho, yeyi nami ngasipende ukuze ngigcine ngiphumela. Ngoba into enhle uma ubuhle buyasentshenzela mbukelo khona ekhaya. So kwancane ukuthi umuntu mina ngivele ngathi egameni likaJesu kwavele konke kwalunga. No, abanye bezoba bazi ukuthi uNkulunkulu akekho, yena uNkulunkulu ukhona. Alright, ela siphethe no vula indlela, nangivula indlela. Ayageza, uyafutha, uyaphaza. Iwasho ezakhobani umthandazi uDlamini wenzela bona abantu abanye bakude nabasekudeni, abasekudeni kakhulu abanje basemthatha. Lokhu kufakwa kuKorea, iKorea idilivele however ukuthi ukude engakanani, into zakho zifika kuwe mbukelo khona ekhaya. Ukulapho kusise-ke akukhanyisele egameni kaJesu. Bese siba namanzi-ke futhi amancane futhi-ke hlanje emotweni yakho, uyawaphuza amanzi wabeka efrijini, noma ngahlala ese muntu yakho nje uyawaphuza, mase ehlala amanzi ufaka amanye. Nkosi yami mbukelo khona ekhaya. Okungenzeke kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Alikho soke lasici, ayikho umuntu onganawo ini iphutha. So sesikodlweni sami hleli khona nje manje ngimthandazi, ngiyakhuleka futhi ngiyafisa ukuthi ngibone phambili ngempilo ngibabule abakhona bakhaya. Onebandla lakhe lizoba likhulu, ibhizinisi yakhe izovuleka kakhulu, abantu bamsupport, yonke into enhle izokwenzeka njengamanje. And prophet DR Dlamini, inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. Usachubeka ubukela ini ama-channel ami, subscribe, comment nje nabanye ukuthi la emhlabeni kuyaphilwa, ubunzima bendlula, akho kwendlula. Inkosi ibusise.